abane ne ke ile tshirilo ya letlapa go motsemong ya no ka bona batho ba ba sa tseding kereke motho ya ba hiriwa go le freida ga ka 80 bosiyo ene ba mo kera ile go rosantsa black letla mara ba ba mo fa dijo pa gore a sirile letlapa mabane ya no mole ka utswa gore wa aketsa batho a re batsama tapale 12 baba mama o tsonga ba felicite ke re ha itse ba felicite ba tla ba flexe baba ba tlhaloganye se ba felicite ba tsami o tsama tlapa wa ba mama o tsonga bona ga eno ke na ge Genesis 35 I've studied the Bible for so many years ka le ka go batla gore tota ke mangwe rile nga tshule abelwa le tlapa gaayo Hayo, biblically speaking, there is no record of anyone at Fokafeet. What they were doing, banabadira di lotere di pizza reriki di headstones. Ele gore fela ke go maka gore fa go robetse mang. So, tsotsi ya ntla ya go dira selo seo. Tsotsi ya ntla ke Jakoba. Ke mo rena le record ya gore ga nna le letlapa le makilwe. Yana ha o ya ko Middle East o tla le moga gore lefatshe lele ke lefatshe la dithaba ya no mabitla a gwaiwa le mo mafikeng mara yana ka lebaka la gore ke dilo tse dintle re ithuta dilo tse dintle e sentse di maswe mo bathong re be re tsaya solo seo e nna like cultural imperialism re tsaya re dira ya rona re be re diragatsa le rona yana bona le letlapa ko lebitleng la Jesu ha se gore go raya gore ga o fitlwa tshwanetse go bewe letlapa ke gore lebitla leo e ne e sela ga Jesu o ne a le adimilwe o lefilwe ke Jose e ne e le la Josefa le gwailwe mo lefikeng ya nna gore ga le tswalwa go tshwanetse go tswalwe ka lefika marano when we do dilo tse ke mo sethong sa rona gore re batho re batla gore re ka moso re supentshe bana ba rona le bana ba rona re supentse le dikokomana re ba ra re reng koko wa lona o le mmona mo dinepeng o robetsefa se sengwe gape sa bobedi the church did not begin in a cathedral the church began in the tomb kereke simologile mo lebitleng take ipoeletse gape kereke e simologile mo lebitleng ha Jesu a tsoga ke ga kereke e tsoga le ene so we are part of the community ena le solofelo ya gore tsa tsilengwe ha Jesu atla ba shibote ho se khatalatsege gore a ona a fitlwa ore ga a fitlwa ba tla tsoga mogolena I'll just read one verse Genesis 35 verse 20 ha ke batle go dira phoso ke tsa matlapa le nna ke a ba bo maotong a ba felicite ga ke batle go flexemiwa ke ipatlantse ke feletse 35:20 so Rachel died and was buried on the way to Ephra Ephra ke re bitsa re re ke Bethlehem e ne se lefatshe la ba Israele ne e le lefatshe la ba Jebusu Tafita a le thopa mo go bona a ba le dira the capital ke ka mo yano e be e bitswa go te ke Bethlehem meaning the city of bread or the bread basket aba nna ko teng a ga ko over her tomb Jacob set up a pillar yano on that pillar ba kwala dilo tse di bitswang go te ke epitha now epitha ke gore ke se se tlabe se ka gore motho o tsetse a dira dilo tse dintle tota ke la bokiki ke sebaka ke attendile phitlho ga ke gakologele gore e ka nna nna dijara tse ka ya bo ma 7 years so utlwa batho ba lla ka tsele ke utlwile batho ba llile ka yona diphitlho tse ke di tsamantse kore batho ba be ba tsile monate ba tshega tota ba re rata ra ikhutsa ile mpa rata ra ikhutsa kore ga gona lo one o rothitsang keleng ga go ile motho a mme o ke a mo itse kore ke a mo itse ga ke a tla ka gore ke bone go tlhomilwe tente kwa ke a mo itse mmeo re golela ga tlase ga basadi ba
baba boifa mudimo batsaba mudimo. Sarah Pepila Max amaka Rachel's tomb. Ke fetsa ka hore bana ba khamatsa masika ditsala mudimo ha di riposo hanke aba di riposo kana rona re bulela matlo mo burutiny rila rila di thakatsa rona di tsena ka thavene nna ke ha re ya buruti ya no ri tsofalla mo ya no ri tsofalla mo ke ithutile gore mudimo go sa khataletsegi di phoso tse nna ke di dirang anka dira phoso mudimo ga se gore ga a le rate ke gore ke a itse gore dipelo di botlhoko nako ngwe a o sheba mo sanisofo go na le batho le ga ke tla ke reiya ka re tota nke be go sule bone kore ke ba jebile ke fetana le bona ba bangwe ba bangwe ba apere digaun ba tsamaya mo sekere ke be go sule batho ba e seng matsa mare ga ke tseye le modimo ditshwetso my faith never obligates God one way or the other o dutse mo setulong sa gage sa bogosi o dira se se kgathang ene se se leng mo planeng ya gage rona re kabe re rile ore go na le motho mongwe o lwalang o lwala tota ga a kgone wa polwa wa apeswa ke go sa tsamaye ene but God doesn't see it that way a bona go tshwanetse gore a dire se se kgatlhilweng se se kgatlhang ene tla ke seke ka rera thata banna bangwe ne a re ba bereka mo mining span sa bona se tshwanetse se tsene mo mokoting re mongwe a ba segwa ke mala erile a segwa ke mala kgweshe ya tshwantse e sake a ba tsena mo toilete a nna lebaka le letelele toilete tsa teng ke tse di nice tse ga o dutse mo wa dula a dula a dula a dula yana ga ntse a dutse utlwa gore too a utlwe loud bang ha tswa gata wi batho botlhe ba o bereka le bona ka go tlhoka lesego ba tlhokagetse ao reo yano a simololana fatsharo ke ya go bona ke rileng makgo a ba re mona ka gore motho ga a ne a bereka le batho yaka wena a rata batho yaka wena babo ba mosia re mo fa matsatsi a gore a go baakanya tlhogo re wa modumo a sa a beisekelenyana a gage le bekenyana a gage ba bara ba re nya mona re tla go fa 5000 te gore no o ithobe matsadi wa itse rona re betswana re ithoba matsadi wa go ipaakanya o nne sentle ga ntse a le mo tseleng ba mo founela ba moraya ba re sorry mare Marcos re bone gore mosadi mongwe le mongwe a borre ba ba tlhokagetseng bale re ba fe 10 million e le tsela ya go ba kgothatsa le go ba etsang Marco sa tsena ko ga itla dumedisa mosadi ya gaga ge me skati skati si dumela ar Marco so bolo file re ga ke alofa mogatsa ke ke leboga modimo ar kai ar ke leboga modimo modimo sia mosadi a rola dikorela re haleluya ar haleluya ar ba rola leboga modimo ar ne ke shule ar a o mogatsa ke modimo o mogolo kante mosadi ga isa ukuri tentsosi Marcos go nna gatseng are mosadi irile ke le mokeshi ire ya sakamala ka ya toilet ha ke le ko toilet batho ba shobotse a mosadi wa batho ha ka monno a gagara a o Marcos a modimo o mogolo are maibile ba mphile 5000 me mosadi mongwe le mongwe a borre ba le wa go kry-a 10 million mosadi a change-a segatlhego a re Marcos masepa masepa kona dirile kgorebe ke le modidie masepa ela masepa Marcos is a black family a re gore a re ga ke batse 5 tao yemake no o tswala mokee o ne o tswala en Marcos la tena
Yes.
Baba tlhopisitse
re jete kofie.
Le tapa.
moline la rara, moline la moroa, et moline la moyo.
And then the man ever in the monomo earring, Isaiah 3 verse 10. It will tell the nations it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their deeds. Amen. Nalangotolo mbatai.
Re yaleboka ba ruti baba lenteng ya ka le tswaelo gore se fikantswe se ya se go fatsa re ka tsa motho tsolo mongwe go se go fatsa le tafale
are rapeleng Morena Jesus.